fadila dawo wallahi na tuba abinda nayi miki na san ban kyauta ba
Sai ka haka adadin yadda kake so sai ka